kebatsona buangatisa kibuaka nonyana bomulipe letsona bokoto dipedi nonyana tsana ha yatate melodi ya tsona imunati kibuaka nonyana moholoti nonyana yentle ya irata
Lord.